ni bwa bumwe nyene gushigikiranira Adojosan urabona nta bitaramo yahora akora ngaha urazi kwatabanga rero yahisemo gukora igitaramo ciwe natwe nk'abantu dusanzwe dukorana tumushigikira nawe akadushigikira twahisemo gukorana kino kintu turako twogyohera abanyengozi
kibaza bo Jay ashobora kutagasha bibajya he bijya yunifte na forma zayo gasikanya
oya ni bibaraba
kabisa bizo ba mega hit ndabo Jay iravuze yuko urimo mu bantu bakuta ba hit wabyakira gute
nubona ubwimana
kabisa Yes, and the corner bad boy killer. I said,
Fresh.
Umeseneza KIRIKOU. Now, this is the abantu bari nyuma yawe abandi imbere bavuga ati umwana w'igihugu umwana w'ingozi umwana w'umuhira kwa byakira gute
ni byagaciro ni byo gushima kubona ahantu na horandara hanze uyu munsi bariko baranda bagusha ni ibintu by'amateka ni ibintu byo gushimira Imana nta buhinga burimwo n'ubuntu bw'Imana ya Mana
umaze kumva yuko tuzokorana Adojosan mugihe arimo abantu batakunze kuboneka mu masho atandukanye wowe byakiriye gute
na byakiriye neza kubera dufise n'umugore yigeze kuba tugirira utuntu tw'utujede urumva ni ibintu byiza cyane gusa umugore yigeze kuba tugeragereza hamwe atugira utuntu tw'utujede urumva ni by'agaciro gukorana na Adojosan
yego KIRIKOU witeguye gute mu kwerekana yuko uri umunyengozi kabisa bukwiye
niteguriye neza cyane ntitwigera tunyerera twese iyo twinyereje
original
bibajya he
Ingozi na panda ama tuandaye n'ibindi bizokurikira mu nyuma ibizozo byose tubamenyesha
abari byose mwakoranye makolabo baremeye kuza kugushigikira kuri wewe wabyakiriye gute
nabyakiriye neza cyane kuko ni ikintu cyerekana urukundo kandi nako bikwiye kumera arange niko bikwiye kumera mu muziki wacu dukwiye gukundana dukwiye gukora ibintu bizima kugira ngo dushigikirane twese hamwe dushobora gutera imbere tugashyika kure rwose
umudiaspora cyangwa umuntu wafuza akora ibikorwa byiwe hanze birakunze gushyirwa asanga support iriko iraboneka ikwiye ariko yaza bino bintu biriko birakubako nicyo kintu babwira abandi baririnzi bakora umuziki wabo hanze
icyo nababwira nuko tubanaye dukora dusenga dukora kandi dukora n'ingufu ndazi neza ko bizogenda neza ejo ni heza kandi tubanaye tuze kugira habeho ubufatanye bikorwa hagati yacu bari byo diaspora n'abaririnzi bari loko kugira ngo tubanaye twiterere imbere sibyo none
yego asante sana kabisa
wetoka inje wao kwa msanii
miss kwa msanii Yo
Ndabikundira utarikise nabo ndakuhurira Ayo papa la kruse kutuka indembe
Jena vou Kiri, 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 k